mace uratakaje bitego bitatu kuri 2 n'ikipe TSR no mukino abonye gute wa interpreta gute
navuga numukino watugwe mu gice ca mbere ariko mwabonye ko mu gice ca kabiri twagarutse ni match twakinye neza ni match twashobora no kugaruka ni match twashobora gutsinda ni match twashobora no kunganya amanota ariko uravye ngende ibintu byari bimeze ukaraba arbitrage ngende yari imeze urabona ko atanu wari guca nantu wari guca bagerageje babahaye avantage bakoze amakosa menshi na karto bigeze babaha ni kuvuga wabona ko ari avantage babahaye sinzi ngende rubivu ariko ni championa championa mu Rwanda turabizi ngende ibintu bimera twaranditse twavuga problème arbitrage uno munsi nawo za kubisubiramo mwese mwari muri ngaha ukaraba umwanya twakinye mu gice cha kabiri ukaraba gardien wenyene umwanya afashe ukaraba bakinye b'imbere umwanya bafashe gukira urumva ko ari ibintu bikomeye cyane ukaraba iminota ibiri bashize ko urumva rero ni match novuga yari goye cyane ni match novuga ngene yari teguwe byari bigoye kwitsinda
hanyuma ubushize makoze reaction ku basifuzi hari yo muri buze kongera gukora n'ubonde
ako sakazi kanje na kazi kubuyobozi baraza ku kuraba ico bokora jewe ndatoza nkagira abandi buyobozi baza kugira jewe ikintu ndiko ndiyumvira no kwiyumvira match kurikira no kwiyumvira muri mercato abakinyi dushobora kwinjiza ni ibintu byose ubundi jewe ni concentrate ku indi match ibi byaheze nibaza yuko ubuyobozi nabwo bushobora gukora akazi kabo bakaraba ngene bagira
imatse Rayon Sports yitakaje ntago yakoresheje Mel Biteri wayo coach byagenze bite ngo nana tuzamubona
onana ni twashoboye kumukoresha ubu twashatse guha amahigwe abandi nibaza yuko match ikurikira ni championa nibaza yuko na kamara twashoboye gushyira mu nawe nyene no munsi mwabonye ko ashobora gukina neza ariko aragaruka nibaza yuko twariko turagerageza gukombina ibintu byose kugira dushobore gutegura match zikurikira
ntacyo byica mu gutegura derby
ntara kimwe biza kwica no kugenda tukikonsentra kuri match kurikira ndazi nuko kuri match ya derby bizoba bimeze kwa gucu kubura no gutegura ibindi dutegura kuko turazi yuko na arbitrage na nyene nizo bimeze neza dishua kuko uravye ibibaye ngaha nibiriko biraba nibizoba kuri match zindi zikurikira no gutegura abakinyi mu mutwe no kubategura novuga no mu kwirinda kuko ndazi ko ni match zo bigoye ni match zo bigoye ni twakinyu no munsi ngaha ni match dutegerwa kugira attention cyane ariko ndibaza yuko tuzoba duhari tuzogwana kugira dushobore gukira neza
yego coach twabonye kuri bench yawe ndetse no kuri bench ya Etincelles habaho ikintu cyo kutumvikana mushyamirana harimo abashaka gufata uriya mugorboy ni kesi yagenze gute ko twabonye ari ibintu byateje saga kuri bande tuje
nibaza yuko je ntavyo nabonye nabonye ariko aba ama reaction ariko ntacyo no bivuga kuko na sindi studio foko mbaza ngene ibintu byagenze jewe ubu ivyo ndiko ndiyumvira ndiko ntegura match kurikira ndiko ntegura equipe ndiko niyumvira bakinyi tuzogarukana mu dushaka kongeramo muri phase retour nibaza yuko nibintu novuga turuko dutegura equipe ibindi biba inyuma canke ibi ama reaction abantu babagira sishobora kugaragaza
coach bijyanye no kongeramo abakinyi muri phase retour hari abakinyi mwaba mwaramaze kurambagiza ube watunosheraho tubwira abasundi ba Rayon Sports
na gushika ubu turi concentre muri championat turi concentre muri championat hama hari hamarumaze abantu bavuga naka azoza naka yaraje baravuze mwataka w'umuganda baravuze aba ndumva abantu bavuga baruvumbu ba Yusef gushika ubu je ndi concentre kuri championat ivyo vyose na marumaze nkuko numva ayandi nibaza yuko jewe ikirundiko ndagira cyane ni ukwitegereza abakinyi bari ngaha ni ukwitegereza abakinyi bari muri shampiyona kuko nibaza yuko uravye experience maze kugira ngaha muri phase retour abakinyi batanga umusaruro cyane n'abakinyi bariko barakina muri shampiyona kuko n'abakinyi baba babonye n'abakinyi bafite bari muri activite cyane hama ivyo bindi rero bivugwa bavuga ngo aba bazoza nibaza yuko na marimere abantu bavuga kuko jewe n'ubuyobozi nituricara ngo tuganire tuvuge tuturi hazoza uyu hazoza naka hazoza dukeneye kwiranforsa hehe dukeneye kwiranforsa kuri atake dukeneye kwiranforsa nibaza nivyo vyose nibaza gushika ubu ndafise ide y'abakinyi bari ko barakina ngaha muri champion y'u Rwanda dushobora kongeramo kugira abashobora kuturaforsa kuri effectif yacu
mu equipe ya Rio Sport hari abakinyi umaze kubona muri champion n'ubundi